Wiki hii kwenye Coke Studio Africa. Chaka. Victoria Kimani na Ali Kiba wanakuja na mdundo wa kukatikia dance. DJ na Hanani De Silva wanatuletea kibao cha Unplugged. Yemi Alade na Jua Kali wanazindua ngoma mpya kali sana. Two-Face Libya na Vanessa Mdee wanakutana na Unknown DJ. Kosa upitwe.